na papa je chire mu a enya de a ebo akra wose so hwe oman asrafo a oman asrafo e toto niam ase na be ya pepepe betu akoso e wo asrafo dwumaku no bi sese adanti ena ba munyumaku ahodro no wo mso wo mtumi enya sa no che sa ben niam bi o ye ne de no kwasem ni ensem fata kra kra christian se empenfo edisika edisika wo ensem sem effort for wo no still om da so officer kan man page je che se ensem fata kra Yako ura matina mido citizen vigilante yako na share ye special prosecutor papa akasa ewo the time of David David am pofu jume debi odi ewo TV so na bra wo akasa no wo chire mu se hwe me officer me wo eye special prosecutor office no wonim akwanside ani pharisee fu abata bata ho no enya se mukuma kra wo si akwanfo ye bebere attorney general kra ka ho esan so 1% ko omo ye misin papani Akọ mo ma mi office na aye office bi a ebedan pan office ni din wo ho na so ntumi enye adwuma wo kire a wo bra ma ye nanado dan kwaku fo ado eyi ni so meye special prosecutor no Ghana fo ni jiye papa so papa ya be die ene amanfo edisika ni bedam na so nkre ni be se ka ba shimna ne pepim sabra ye kasai onipa ba kokoro wura matena medu ntumi emfa ni kokoji na court na no wura matena medu kire se Anya no fom soa obi kogina ba bi kobo ne kwa du bi se e na owura matena medu wontumi nyahu wontumi nyahu a wose enfri ono na mu no ayi osi akwanfo bi ene nipa etwetwa na namu atone general so ye ka ho atone general anaso kasa so ka ho wo mu ene de so haw ni nyina ba ama na ba de den dia ma ne so betumi aye adwuma wose wo hwe a sanka ese bi e ma ne kwa ma ne ye na adwuma no eno ane se ye de airline legislation instruments nkwa ne de so aso ne sa ano si de bi de bi de bi de bi enya de e bo na adwuma na wo ye no ene ti wo sere se Ghana fo e pa asem bi aka kire wo bi a enya se ye ka kire no wura matina bi de so ntumi nyana adwuma ente sa kra na mu no wo si akwanfo e na etete no a attorney general e kan wo bie wo mu e na ma se so no special prosecutor no na adwuma na wo ye no aye bibi se anwe ne sin a esi wo nanso no One day, would you say, Sankomo man a quine, a judge and a mumanoa, or no Ura Matinamidu, a bet to me, I a Jumani papa, Emma, and yet as some Kuma Crete Gana for, oh, quo dubia, Mamma Fa, one more, or no Ura Matinamid no mono, young fa and conco for a foray, attorney generous and say, Womu you see a quan for, Womu emwa, and man a Juma, Wayeno, ain't to me and quenim. Ya kwa nsemfu from Monsua, na second deputy speaker of parliament, Uraban Bagbin, edia tuja H, muse, no kwa semu nise, na nsembi ya babo, ntisi ya sini pebi, abo pobone somu kutu abenye guunu. Wasi sini ya si ka asamu, abenye, ayesu otu futuredi nku mkrofo ni keke. Wasi ya nyane saa, si ya si wobi, episode otu abenye guwa. Chese, kwa duwe edibo ni ya treason, ya nibri sempa papa nyase mkuma kura. Na ya nkwa nkwa yani saa, Na ye kwa se ene ankrofo we obi a wo bo ayi ate abrofre tonfo obo te abrofre de wo siden kokoe court wo ko siden kokoe ku wo ma ye ku ni enimu om obi obo ye ku bi otso obi a wo chese ne wa ben e wo bambo mu obi a ne ni eden wo chese nipa woni mu de ye ka bam ye ku ku samsam a ene etuo ni akode omra ku no kra no enye sa ayi ayi pusi ya atonfo ye ne kenkenken yibia Anya sika yedi twetwa nam ewo eye kitchen ana se jade bi na mu no eye tuo ne ma hodo bi e mu odu ye papa wo kire ma wura kwodwo ponkroma oyɛ information minister nsɛm ɔka na nsɛ sɛ ya chi nipa mien sɛ bia doctor Dibako eka ho no owura matena bi do e kire mu sɛ wo kwan a aban na afa so eye sane ma ne nyina no eye ne ma bi a ensɛm fata kra 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 ene ma hodo bi ɔgye di sɛ e de enu gwase pa e na ebre wo man no egu o man no hu fi se no mo ye no ho e ka no ho no obewure wure mu no e se bi enye sakra na tie eti so bi e de boni bi na so betu aban agu a kwedru e se de bono e se de kwedru mu odu e ye treason ne bono na mu ye kwaka se bi a e na wo kretio a mra ma ho kwan a odipot se de betu aka se otu aban agu e wo kwan ben so nti owura matena medu e mesere owura abambagwin e kire se ensama hodo a e kwa ba fa se ne pe se o ma ye ku hu no ni kwa semu ni ayisheda enkoyi ekura ya kwa nsamfu fromu ana NPP ama yoko na wachu echwe mimi de echwe mu ena omu kwatu aba epa womu ebesi omanayi ewo abatu mpesu ya hudua womu ni mnashibu jafo ewo ho na ya kika enyase mkuma kura ya sini ya ma mkwafo chichi ya nidi jese enye se mkuma enye ni ya maketua ama mfo chichi ya kasi ni ya kwa ejumako enye ni siya mabatu mpesu ya suwa uwe ilasha debra odum Yes, ye. Watch a cassie. And a cassie, ye, the phone you bobo home, Nessa, what they a check. se womonye no munyina so mfa to abama no na ochira wei enya de a enokre se wode kase ne ekwocheche dabi na mu de na oyene se wode sa kase ne ekwa koma se ne be yom betumi de ye adwuma na akokwe se abusa na se womu de ye adwuma e bia secretariat no party no asoya ne befa ohamuchemu aduanan no no afa ohamuchemu adusia ana so befa ye sikombenya no ohamuchemu aduanan na party nfo no so afa mu adusia na sedian sam no chiremu no wo hwe niam ahodo a esisisi ye e wo sa primary si omu ye yi ehuna wo mchese ne nyasem kuma kra ebinu chiche nikanika ebinu chiche bi ebinu chiche abobo ya ebinu so chiche eye plastic chairs ibi omu chiche bi vono mattress ya daso student mattress ebi nomu chiche bi afeka nopi ani niam ahodo bebre chese enyasem kuma kra na enya gro kra na no nomu chiremu se sansem ya wo mo eka nyina no eye biribia esi ahobe tu esi su dia se enokre ebi no kra che cylinder ebi no so che microwave ebi no che blender ebi no che ni mawdo bebria na enya agrokro wellington boot ene brantan nyina no ebi no echeche bi na no no wura elisha debra odum de so je chere mu se eye okwan bi omo fa so cash yo de ba ye sei eye okwan bi omo fa so e de ba be bo se de be ya e be ma party ni betu enya sika e de ye adwuma na mo bi kokase bi de ma delegate omo fa nto abama no a oh, and shada and koye papa, just oh, and shada and papa and nyadi and ukribia. Now, so I'm for such a say. Say, yes, I'm a tear party, and you're not a band the same. And now, would to me, and I just saw the castle and cockwatch on running for me, Abu Bobo. So they come up party in their identity, and one fan come up party in the mono, what didn't for me, Abu Bobo, what bram cockwatch. Ne dia dance to do say or the castle and air court, so no be to me at Twaba, a dear mano, a mana, a baby to Frank Casse, parliamentary candidate, a war and potem. When your home corner sans me see ye, and me out do be brin sonu, omches omche ni ma, na enye agrokra. Ye kwansen fu from moi. Ye ko for the high court, baby toja, se nyema bi ase wo ho anya sem kuma kra na ne nyina ne se okokofodua eye high quarter ye si hey wo ye bi ko so na anya gro kra na de koba ye nyina ne se nipa bomfo bi a ye de kwadru abo mu so mu kwada fiase mfie aduonu makomako aduonu mfie makomako aduonu enum emfa ye dwumade emfa mpiso no eka me se kade anka asankese pa na kesi wo court dem ho wura ye frɛ no ya ɛntwɛ onye mfɛ dua saba kwin oyekua ni na ɛbra ye court ka sɛ ye mfa no nkɔ prison no no sɛ ha ne heme ya dia mekɔ ne akɔkyena na sɛ police fo na wo court wo sa bre ye ɔmadwun so wo mu de ne ɛkɔ no sɛ ɔne no ɔne wo mu kidi na ɛkyɛ sɛ wo sɛ wo nkɔ wo mu ye ne danya de ɔbɛkɔ ne akɔkyena 15 years 25 years imprisonment aba ɛntɛ kɔ ba sɛ ne ho be hia sɛ nya police fo bi ka ho asoro motumi aboa no motumi akyere wura yi ade no etumi ahyeka mu na omukyira na ho ye na ekoso no anya sem kuma kra na so efunu be yeden na enkwa mena mu wo ye ya wo kwa kwa bie mo nyon nko omo eka no nyina no so no wo mo ekwa kwa da mu bi eno ayasem ba ko a esiye ewapue mantam na ne kura kura ye de be sori da wuro so no ayese yesi customs for ene na kwati control board mpanyifo atumi akokoji cocaine bia enya sebukuma kra na cocaine no ye de to esenia so a ye kilogram no dumie no ene achipo oha aduana aduasa enkono na cocaine no omunya ewo poglo border poster ewo framantem na omuchiremu asa powder fita ye omjudi se ye cocaine no na ewo bag mu ana wo mudi fi togo ewura wo man ega na mu na Nienti omo de kwa kwa ye ne bia pote omo de kwa ne de omo ntumi ankyre na hwe mu kakra kosom fo ye wa flawo e de adanse to do se sa adefita omo hu ye pada fida ye omo hu ye no eye cocaine chief revenue officer communication and public affairs edema customs division ura johnson menla yankee e de to de graphic de obojuma kunenim se kwese de twa mu eye nra na wo mutumi ekokɔ kyere sa nipai na mo ntumi ankyere ne bo sebia yeton ewo edwamu a na nipa ya kyere wo mu no ayɛ samɔ kyere me wanya fia duonu miensa ana fe david chibake wono nya fie adionumi no no Nigeria ni na samwa chiremene ni tibake no yes omso omunyina Nigeria fo sana ansam no e chire sesia kasae no nipa mienu nyina ewo bambofo kukumu a wo moye asamu hwehwemu e de emrato se de beya sanu boni e betume tususa na udipa bonu bintu famba o manga na mu e meto mankro fo enum emfa emodam ewe adishima bana ene juo nundum pe mu dewuro no aha ani edisi muda obofo eyeme ejakwa brenda munyina ase ema mu enhwie prompt bre yebesenhia akramo.